Siyazwisa kantina
enisenza koinda
famba moye nangbambeke manje
angisalahla ngamanje
sakhala ngimpela
ichike manje
ubobuza bangakini thina siyazwisa manje namanje siyazwisa kantina
enisenza koinda
famba moye nangbambeke manje
angisalahla ngamanje
sakhala ngimpela
ichike manje
Bubbles are banging it in a sweet summer.
And I'm going to try to tell her I don't mind.